nabantu ki baje kuzura umuntu yapfuye tubona yamaze kugera hageze umuntu umuntu nta kintu nakime kiko kiratwereka yuko ari muzima yapfuye asigaye kutuja kumuhamba baje gukiziki musanga boka yuko abaganga ba hano bahani bururi hari ibyo bashobora kuba badashoboye nari mfite abavukanye ino ibujumbura baca baravuga bati umwana murungike twebwe nyene tumwikurikiranire mwebwe hiyo mushaka kuba mutabishoboye canke nyene ati kuko ntivyumvikana igihe kimwe zohava aherayo kuko naje muri ko mu mwanya muremure cyane niko niko gucamanuka barangirira ama examen twaragiye ku hôpital menshi yahani bujumbura tukaturaje kuba docteur benshi batandukanye ariko barabura ikibazo cha bamuhamagara kuko na ba docteur baravyemeye bati eko niko guca akora ku rutsinga agahamagara umukozi w'Imana umukozi w'Imana nkuri ababikwirikiranye bari ko barabivuga bavuga ati ahubwo wamenga n'ahantu nyene yarari nk'inyuma ya portail ubwo nyene yaciye ahashika acarashika arasenga ba baganga bari ngaho abadokotera abantu nyene benshi abanzanye ku bitaro iki aratangura arasenga arasenga ndacari muri ya eta sinikoma singirane narumva ndabarasenga arasenga abana babo ariko rumva no kuvuga yuko ijoro ryose ryarakeye ryarumva ijoro ryose riraca umwana atikomye umuti rumva tinyagaje na bukebuke basi ariko mama yacaga mavugana na bakuru banje no urumva mubaza bimeze gute na kirahinduka ati wapi bukeye acaja kurondera abapasteri ba muri panekoti n'abandi bakozi b'Imana bari baje bahaje abasenzi iki
kunzi mwese abaho TV online turabahaye kazi amaro y'Imana bane namwe basezeraniye ko tugiye kubashikiriza ibintu bidasanzwe uyu munsi dufise ikintu gikomeye cyane w'Imana yagiriye neza dufise intahe umukobwa wa Yesu Imana yatabaye Imana yakuye mu rupfu ikamwongera ubuzima ikamwongera imyaka yo kubaho yari yapfuye arazuka urano tugiye kumviriza intaye ubuzima bwiwe ndazi bwiye gufasha ubuzima bwawe kandi nawe arico Yesu agiye kuzura cyari carapfuye ku buzima bwawe Imana ikugirire neza amen kunzi mwese ba About TV ndasubiye kuba akazi ndasubiye kubaramutsa nko nemeje kubabwira uyu munsi dufise umushitsi dufise umutumire adasanzwe agiye kutubwira ibyo Imana yakoze ku buzima bwiwe aho Imana yamukuye ingene Imana yamukijije ingene Imana yamwongeye iminsi yo kubaho kuba akiriho kuba gihumeka ni mu minsi y'inyongera gusa nagomba rero ngo imbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze tumuhe aturamutse atwibwire
ndabaramukije mwese abakunzi ba television baho amazina yanje ni Charlotte Nigaba ndakijijwe sengera muri Église de la Repentance iri kwijabe
Imana iguhe umugisha muramwumvise yitwa Charlotte Nigaba asengera muri Église de la Repentance twagomba tumubaze mbega Charlotte agakiza ukinjiyemo ryari ukamaze nk'igihe kingana gute twibwiye muri make inzira gakiza yawe imeze gute wayinjiye mu gihe
bon nakijijwe mu mwaka wa 2013 Imana yankoreye gitangaza ubundi nta sinari nzi yuko nzokizwa canke nzohava nimvira ibintu byo kuja gukizwa nari nsanzwe ndi muri Église Catholique hanyuma Imana iransanga ingirira neza nkuko muhejeje kubivuga inyongera iminsi yo kubaho nari napfuye kubwibyo rero naciye mba numva mpamagariwe agakiza ego ni muri 2013 niho nakijijwe Imana imaze kunkorera ibitangaza
okay atubwiye yuko yakijijwe mu 2013 avuzemo ikintu gikomeye cyane kandi nashaka ko tuca twinjira gatoya kugira ngo tukiganire ko ko yakijijwe yinjiye mu gakiza yari yapfuye biga birashoboka ko umuntu ashobora kuba yari yapfuye akongera akaba muzima byagenze gute wapfuye uzuka gute Wewe mu majambo make uri azaho. Eh? Twagomba utubwire wazutse ute byagenze gute barakugonze hanyuma urapfa wongeshwa mu buzima byagenze gute waragwaye tubwirwa rugendo kugira ngo urinde upfa hanyuma uzuke byabaye gute nagomba ngo bitubwire reka ndaguhe micro utekanye tubwire neza kuko ndagomba kwiyintahe umuntu wese ari karumviriza igira hana bimuvanye bishobora gushika ko mu buzima bwawe ushobora kuba na uri mu buzima umeze nk'ubwapfuye ariko ndazi ko ari ikintu igihugufasha ni wumva uru rugendo kuko Imana yamuzuye ikamwongera iminsi yo kubaho ngiye kumuha micro atubwire mu ncamake y'ubuzima bwiwe bw'agakiza kuntu ya Imana yamukijije ikuntu Imana yamuzuye abitubwire Imana imugirire neza
murakoze cyane sinzi ko nota nohera ku ntango kuko intahe yanje ni elastic ni nini cyane ni ndende ku buryo hamwe nubihera hagati hariho n'ibindi byo bitakaye
nagomba ngo atubwire mu buryo buramvuye atubwire intango kuva mu ntango ingene byagenze kugira ngo umuntu ntacire ibintu hagati ego nagomba ngo bitubwire uhereye ku ntango
urakoze nabwiye ko hari mu 2013 niho natanguye kuba magoyagi nkagwaragurika ingwara nje ikintu yatanguye kuza nafatwa nkaraba donc nkubu turi kumwe turi ko turaganira ukabona ndatembye maze gutemba aho ivyi wanje byaba birangiye ariko nsubiye inyuma gato gutemba harukuntu nabanza kumva umusonga hama nkumva umutwe umengura mimetse aho nacangira musenso kumenya ibyakurikiye ibyo byarabaye nka 3 fois inshuro zitatu ngatemba bakantwara mu bitaro kwa muganga bakangirira ama examen bakaraba ico nabangwaye bakabura ariko bagafa kungirira ibyo bashobora kuba babona bobo ni kuvuga yuko nashobora kuja muri koma nkamara yo nk'amasaha nk'atandatu ndiyo ku bitaro hanyuma igihe umwanya ukagera ngasubira nkavyuka ni kuvuga rero yuko igihe kimwe aho byagiye guterera ubwoba abavyeyi banje abo twari kumwe nigeze kuraba mfatwa kwa kundi nyene mfatwa ari mu masamo ya zijoro ndaraba bararindira ko norabuka barabura baca barantora kwa muganga ni kuvuga yuko umva ko naravye saa moya zijoro nasubiye kurabuka saa kumi z'ubuca ucavuga ati non pas possible ati ntibikunda ati umwana ibyo ari byo byose ino mvuka ibururi ubundi niho nsanzwe mvuka niyo ntara yanje y'amavuko aho ibyo byose byabera ibururi bakantwara kwa muganga bantwara mu bitaro by'ibururi bavuga bati bishoboka yuko abaganga ba hano bahana ibururi hari ibyo bashobora kuba badashoboye nari mfite abavukanye ino ibujumbura baca baravuga bati umwana murungike twebwe nyene tumwikurikiranire mwebwe hiyo mushobora kuba mutabishoboye canke nyene ati kuko ntivyumvikana igihe kimwe zohava aherayo kuko naje muri ko mu mwanya muremure cyane niko niko gucamanuka barangirira ama examen twaragiye ku hôpital menshi yahani Bujumbura tukaturaja kuba docteur benshi batandukanye ariko barabura ikibazo canje niho ari mu kwa gatatu kwa 2013 ico gihumenga ari kuri pasika tuvuye gusenga muri katolika tuvuyeyo niho nace nsubira gufatwa kwa kundi ba bakuru banje bati aho ntaca imana ishimwe ko bibaye twebwe tubona reka tuvyikurikiranire turabikibaza afise niko guca abantura bakanjana kuri kuri SOS munyaka biga muri bijya bitoro bya SOS barangirira ama examen bararaba ibyo ari byo barabura barabura pepe ariko nkaba nari mfise ndafise umwongle acaravuga ati mwebwe rero ko mwananiwe reka nanje ngerageze urabona abaganga bananiwe abadokteri vyanse reka ngerageze nanje mpamagara uwanje ndafise umupasiteri asanzwe asengera abantu bagwaye asanzwe afise ingabire ati reka nanje ndamuhamagare turabe yuko ibintu byananiranye tuzotuba bigatorerwa umuti niko guca rero bamuhamagara kuko n'abadoktori baravyemeye bati ego niko guca akora ku rutsinga agahamagara umukozi w'Imana umukozi w'Imana nkuri ababikwirikiranye bariko barabivuga bavuga ati ahubwo wamenga n'ahantu nyene yarari nk'inyuma ya portail ubwo nyene yaciye ahashika acarashika arasenga ba baganga bari ngaho abadoktori abantu nyene benshi abanzanye ku bitaro iki aratangura arasenga arasenga ndacari muri ya eta sinikoma singirane na rumva ndabarasenga arasenga arasenga arahamagara Imana arahamagara Imana uko umwanya wahera uko yatera duzisengesho uko vya niko rero ingwara yanje yacitangura kugaragara ubushobozi bw'Imana rero bucabura akora ivyo nivyo bambwira wundi je wendi muri weta ntumva ntacu wasiba kumbaza abari ngaho abadokteri bose baca imva ngirango bace bashira imiti hasi nabavuga ibyo bibaho iki umva barasenga bose baruzura umwuka w'Imana ego ndibuka ko barambiye yuko muri bo hariho umwe yaciye yabonye ico gitangaza Imana ikora nawe icimubera inzira yo kwizera Kristo ego amina nuko rero urumva ko naciye nsubira ndongereza imbaraga ndagira nturumva acarabandanya muri iyo minsi arankurikirana aransengera yamaze iminsi ansengera nca ndumva kweri yuko nakize nasubiye mu buzima meze neza aho twari muri vacances namanutse kwivuza muri vacances vacances irahera nca ndasubira ndatuka muhira rero ndatuka ku ishuri meze neza nkomeye Entre tangaho onye muhira bari bumvise ivyo ari vyo ku ingwara yanje yagaragaye bari barabuze baramenya ku ingwara yagaragariye mu masengesho ingene vyagenze muhira iyo nkuru iramenyekana mu babanyi hose niko rero gusubira muhira nsubiye ku ishure ico giye niga muri 10e ndasubirayo mu semene ya mbere dufunguye rendi ndatonda mardi ndatonda mercredi numva meze neza jeudi meze neza vendredi niho nasubiye gutangura kumva madeze numva nyene ariko je nibaza kumbure n'uburuhe bw'urugendo no banaragize ni uburuhe nyene bw'ibintu urumva vendredi ndaca ku ishure ariko numva ntashaka samedi nirikwa ngaho dimanche canirwa sinagiye no gusenga kuko nari numva yuko imitse nabi ariko nuko kuno nari meze nabi mama narabimubwira nyene ariko sinabishimikako ariko je nari yumva nyene yuko iriya insanovapa mama aragenda gusenga nanje nirwa ngaho bose baravaho dimanche baragenda nanje nirwaho hageze mu masaa 8 niho baji mama acarashika sanga nicaye mu rugo arambaza asanga sinafunguye asanga nta kintu kimwe nakoze asanga nyene umva cambaza kuri kutafunguye iki ndambwira mama ndakwaye singomba gufungura kandi nkeneye ubuyi rumva andavye arabona ko nkomeye vuga ati no ibyo wifisinisha iki rona bimwe simwe tereka kwifisinisha iki ubuyi nimba ubushaka ngo ubujya bwikorere mbira mama nkorera ubuyi ngo mbubuyi ndambye ati nta mwenya nifitiye iki chandinjira mu gikoni ndabukora ndaheza mama nawe yari yicaranye menga n'umushitsi mu rugo kuko baraza kunda bico gihe kusuhuza iki kabo yindinjira mu gikoni ndabukora hanyuma nca ndabutora bwa buyi ndasuka mu gikombe nca ndagenda rero ngo ngiye mu nzu kunywa bwa buyi turafise escalier iduga mu nzu kuko nemva ni hari turafise escalier iduga nca ndafise bwa buyi ngo ndagiye mu nzu kunywa shitse kuri ya escalier ka kantu karamfata pa nca nkubita umutwe kuri ya escalier basi bibabira heze bwa buyi buseseka ko ndagiye ntabunyoye ye mama rambona acha yo ravuga mana rumva
kuko bari baramubwiye ingene bimeze ingene byagenze nibujumbura arakoma induru ariruka arahamagara abantu ariruka ararondera abakozi b'Imana kweri baraje abasenzi benshi baraje aho basanga aho bamaze kunjyamika baransengera barasenga kuko umwanya wahera niko natera numa ababikwirikiranye abagiye barabikwirikirana barabimbwiye niko natera numa donc uko unkoze ko umwanya usiye kunkora ko muyandi masaha wasanga hari kindi kintu cabaye nyine grave barasenga urumva ko munsi hari dimanche birigwa ko basenga barateba bararambikwa barataha mwijoro harasigara abandi bakeya barasenga mpakaburaca ndikoma sindagira ntirumva nta kintu na kimwe aho rumva mama nawe yarafise agahinda mu mutima yibutse umwana wanje arapfanye inzara nase kumukorera ubuyiki yirumva kumwe nyine abavyeyi bagomba gutoza indero nziza abana babo ariko rumva no kuvuga yuko ijoro ryose ryarakeye ryarumva ijoro ryose riraca umwana atikomye umuti urumva atinyagaje na bukebuke basi ariko mama yacaga umuvugana na bakuru banje ino urumva mubaza bimeze gute na kirahinduka ati wapi bukeye acaja kurondera abapasteri ba muri panekoti nabandi bakoze imana bari baje bahaje abasenzi iki
uko atubwira yuko bahamagaye abapasteri bo mu yandi maigrise muri panekoti n'ahandi byaciye bigenda ngo iki
baraje barasenga abo bakoze abo bapasteri nabo barasenze nk'abandi barasenga ariko n'ukuri nta kintu cahindutse uko donc abavyeyi bazifuza ko bifuza kumbona meze nta cahindutse ego baraje barasenga barafashanya nabandi ariko nagumye muri ya eta hanyuma mama urumva baguma kurutsinga nabino
naba numujyango wawe wini bujumbura
baguma bari connecte bavugana bimeze gute bigeze hehe baratevye rero baragera ahantu mu masaa tatu mama abonye ko byose byanse abasenzi bose byanse abakozi b'Imana bahari ya byanse cababwira ati je nkuri biranse mukuru wanje yacu aramubwira ati okay wewe ni murondera abantu bagume basenga nanje ngomba ndondere wa mupasteri yamusengera niko rero uguca batangura kuvugana na wa mupasteri yansengera baramubwira iki nkuri umukozi w'Imana Imana muhezagire cyane Imana muhezagire cyane urumva baramurondeye
gato mbe uwo mukozi w'Imana ni batukize naryo ninde
numukozi w'Imana sanzwe arongoye ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo aho nsanzwe nsengera yitwa Nduwimana Joseph yego umukozi w'Imana yuzuye imbaraga z'Imana bara nukuri kose arazicaye ahamagariwe arazi ikintu Imana yamushiriyeho urumva arabitahura birimwo abibamwe niyo ngabire yiwe kuko ingene bamuhagurukije bamuvana ino uzi ibururi ingene donc distance iri ibujumbura ni bururi ninini cyane baramuhagurutsa bakagoma bavugana rero ibururi ibujumbura bavugana bimeze gute arateba haragera igihe entretemps barabarondeye abakozi b'Imana yari umukozi w'Imana n'abandi basanzwe bafashanya ego yari ndibuka yari umukozi w'Imana n'abandi yari Pasteur Joseph Nduwimana n'umukozi w'Imana Olivier Dusabe ego n'abandi basanzwe bafashanya baraduze pe bavuye ngwino mu masaa 9 bavuye no mu masaa 9 bumvise nyine ko vyanse ntacahindutse niho rero mama bageze ahantu barankora ko bumva nabaye igiti barakora ku mutima mutima byanse wahagaze igiti nyene urumva barangorora baragira nti bati basi umwana kabaye mama niko guca bahamagara abwira ati shaka mwirekere umwana yagiye umwana yapfuye uko twavyumva kare hoho ubu yagiye nta kimenyetso na kimwe kiriko kiratubwira yuko umwana kiri muzima bangoroye bangize neza bashavuga bati bon reka rero tumwoze nta kundi ega baranyegeje
barakogeje nyine nk'umuntu byaheze yapfuye kugira ngo bende kujya guhamba tubwire
baranyegeje donc urumva bamaze umva uko umwanya wahera niko bagenda barumviriza donc ego bakumviriza icatumye badashoka banyuza kare baguma bumviriza bakumva yuko baracafise ivyizigiro ariko baragaza ahantu rero bacaba ivyizigiro birahera barumva ko atakimizu na kimwe kiri ku kiri abereka yuko nkiriho baranyotsa ati nta muntu yo yoza kuraba ikiziga basaka baca baranyotsa nyine kujya ku muntu yapfuye baranyambika neza baca baranjyamika ariko rero arabwira acara babwira araba telefone arabwira abari ko baravuga ujumba arabaje kunsengera ati nimureke ahubwo panga ngene muza tuje kumuzika donc tuje kuri antenne batoya mukozi w'Imana arababwira ati uko biri kose Imana ntiduhagurukirije ubusa reka tuze turabe twirabira ibyo bintu bambwira bati tekana wewe gusa nibamugume ko basenga hanyuma dushike turabe barabandanije baraza nanje banyugeje banjyamitse barazanye n'umusaraba baranshirako
umusaraba nyine kugira ngo subafashe ko nawo
ani ibintu byo muri katolika ikiba ari ibintu nyene sinzi
izera kwari kwizera kwari bafise ko Imana yo gucamo ako nibyashoboze
ntibyakunze bom bacha baraza rero babo babashitse nkuma 17h ku mugoroba bagishitse bambwiye bati haraguye imvura yisegenye tari bwa kagwe sinzi kumbure abadayimoni satani afise ibitero byinshi yakoresha kugira ngo azibire kumbure canke kirumva haraguye imvura itari bwa kagwe ahorera abantu bose bamaze kuza haraje abantu bisinzi namaze gupfa banjyamitse ndaho abandi nabo bashengire ikiziga bamwe ariko bararira abandi birumva barenge babutse ibyo ari byo niko rero abakozi imana guca bashika muhira basanga isinzi y'abantu basanga abasenzi basanga iki nukuri ngo barabatwenze baravuga ati none abo nabantu ki baje kuzura umuntu yapfuye tubona yamaze kugera hageze ubumuntu umuntu nta kintu na kimwe kiriko kiratwereka yuko ari muzima yapfuye asigaye ko tuja kumuhamba baje gukiza iki musanzu bose bari babaye ibiti mama we yari yabaye igitimba yibutse ku mwana we wapfanye inzara ego aho bose barize bihanaguye abandi barindirira abakozi b'Imana baca baraza mwemuyera abana nabo arabashikana mu nzu niko rero ngo guca ashika umukozi w'Imana Pasteur Nduwimana Joseph akabwira ati bon abasenzi abasenze abakozi b'Imana turabashimiye reka natwe tugerageze dukorane nabo twazananye turabica Imana iri bukore abizi abantu ati reka turabivyo bitangaza abantu baje kumaramarira indi bururi abo bantu turabi ibintu bari bukore kandi nabo kweri abakozi b'Imana nibaza yuko nabo bashobora kuba barakangutse babonye ingene kuko umuntu yamaze guhera uko biri kose nabo baribaza ati ese turapfa dukora iki ariko kubera ko Imana yari kumwe nabo ikorana nabo imirimo nibi ikomeye n'ibitangaza arashika abantu barasohoka bari basanzwe ngaho nabo baca barajako nukuri ngo barasenga en fait uko kuntu nari namaze gupfa nari nabaye irumva nagumaraye nakanye nagizente niko ngo guca batangura barasenga mwanya kandi atari muto kweri kuko urumva ko nari namaze kugera kure barasenga barasenga barahamagara imana barahamagara imana ngo uko uko bansengera bakamfata gucya aba bakankorako batangura kumva akantu kagashuhe akantu kagashabe ukebuke barasenga barasenga babandi nabo hariya bari ko barumva ngira nyene urumva ariko baratwenywa ati none bajya abantu bari mu biki ba barasenga abakozi imana ntibacitse intege n'ubwumva byari bikomeye barasenga barakomeza barasenga niho rero umva ko bagenda barumva ubushuhe ubushuhe buke baje bumva ngo ndasamuye se ndasamura ye abantu bose babandi bari hariya mu madirisha uri ko bararabira hehe mu rugo iki umva bumvise nasamuye ati sa bose bakomera induru rimwe abakozi b'Imana urumva ko imbaraga z'Imana zishatsururuka bagaca buzura izindi nkomezi ego barasenga barasenga barakubita abazimu barakubita barumva nukuri ngo barasenze barasenga imbaraga z'Imana ziraboneka nanje rero urumva aho nasamuye nari ngarutse mu buzima ni ikimenyetso cy'uko nari ngarutse namaze kwasamura nca nyene urumva bicabiragaragara nyene ko ndi muzima ndabyuka ndarumva ndiyumva musanzwe nagiye kwikangura numva nyene ko mvuye ahantu mfate iyo mvuye navuyeyo numva narushe mega nakubititse nawereye ariko nje kwikangura mbona abantu abo nzi nabo ntazi mbona isinzi ry'abantu umva bameze kubona nikanguye nkicara abantu bose baciye binjira bati ye barakoma indu bati bwa bunda ibyo bintu bibaho birabaho yuko umuntu asubira kugaruka yarageza aho tubona yarageze yapfuye kweri none aragarutse ndabyuka ndicara ngize gutya baramamagara baramvugisha ubu ninde ndabe mbona ni pasteur mu yasengera gutya ubu ninde ni olivye uyu ninde ni mukuru wanje uyu ninde ni muyomba basi ndavugana n'abantu bashitse ngahaguta umva hantu nari nagiye dimanche saa munani ngarutse niro turuvye lendi ngira ngo nico yebawe ukurumva ndabona rero Imana irangiriye neza Imana irankoreye igitangaza Imana irantabaye ndagarutse mu mwuka w'abazima ndi muzima ndiko nshima izina ryayo nukuri ndashima cyane mboneyeho n'akaryo kandi kukongera gushimira umukozi w'Imana Pasteur Nduwimana Joseph yamenye icyo Imana yamuhamagariye hanyuma nawe akakigendera kuko byari bigoye kumva yuko umuntu uwo muhagurutsa utari umukozi w'Imana wasizwe amavuta wumva nyene yuko wiyemera mu gikorwa Imana guhamagariye ngene bo guhagurutsa bagukura ibujumbura bukakuduga ni bururi nta mahera baguhaye nta kintu baguhereye nta kindi bintu nyene byo kuruha gusa byo kugirane ariko nyene ukabikora wumva bikunze nukuri Imana izimumpere herezo cyiza pe ego n'abakozi b'Imana bagendanye ego baciye bakomeza rero bamaze kunsengera baca baravuga bati uko biri kose ntidusubira kumusiga ngaha tumusize ngaho basha ntanicyo twogaruka kubaza ko rero uwo munsi twaciye twaraye turamanuka mu ijoro kandi twagiye turahura n'ibitero pe mu nzira turagera ahantu nyine imodoka iradupfa irapfa ibyo byose abazimu bari babivuze babihize yuko ari ahantu batarenga bageze aho hantu nyine imodoka igeze aho hantu kitwa kuri honga uri nikibira ugeze donc uri kuravi bururi uri kuramanuka mu rumonge aho hantu abazimu bari bavuze yuko ntaharenga ntaharenga oya ntibaraye bavuze bati tukarara mama yarababwiye baramujya baramutwara nyine urumva aho hantu rero tuhageze imodoka icirapfa icirazima bacabara mukuru wanje ashasura acara telefone mama na papa arababwira ati turageza hanyuma imodoka irapfuyira twankiye kandi ntitubone ico turi bukore iki nibiki nibindi mama caravuga ati urana ahantu nyane mugeze bari bavuze yuko mutaharenga aho ni mpaka ati mutegeza kumugarukana aho rero mwasenze umuntu arakira arazuka rabo ko mubigenza ntagaruke aho muri iryo joro umva barahamagwa mu mekanisien iki aza kuraba imodoka icoba cabaye rumva barabura haca haraza nabandi na n'inzego zibururi zaraje ziradusanga aho hantu aravuga bati prema ntimuraza umuntu agwaye kandi namwe ntimurara hano kuko murabona ko imodoka vyanse reka tubatware kurara ibururi murareho hanyuma imodoka abasoda petetre baze kwirarira hanyuma ejo aho bukera ibintu bikogwe habona uwo mukozi w'Imana Joseph Pasteli aravuga ati yo twaza uyu muntu imodoka ni havi tunanira aba bazimu badusuzugura ntikunda yaragiye ku modoka arasenga nawe arasenga ati no pas possible ntirikunda umuntu yazutse none iyi modoka ikintu iki kirashobora kuba yarasenze barasenga nabo bagendanye ushabona imodoka irasubira ati ubundi bari bamaze gufata decision yuko bagomba bagende kuturaza mu hoteli ibururi ah tubona imodoka iraza basi turanduruka turagenda nuko Imana yatugiriye neza ibisigaye byagenze neza baranshikanye ino ibujumbura abakozi b'Imana bashishikara kunkurikirana bashishikara kundera bashishikara kunsengera baransengeye vraiment igihe kitari gito turamarana mwanya nyene bansengera banyigisha ndateba rero ndagera ahantu nanje nca ndumva yuko nkomeye nakize ndakomeje basi hanyuma baranyigisha agabya gakiza nca ndabatizwa nca ndinjira rero mu ishengero ndatangura gukora ibikorwa by'Imana ndatangura gusenga na Imana iranshoboza n'ukuri nca ndamenya gusenga ndamenya yuko nanje ngomba guhangana nabo n'abadayimoni bampiga n'abaruzi n'abakibintu byose urumva imyuka mibi rumva baranyigishije n'ukuri gusenga ndabashimira Imana cyane ndabashimira cyane baranyigishije gusenga baranyigisha barancho Imana iranshoboza ego barambwira bati uzorinda upfa utagarutse bururi kuko n'ubundi ugarutse uzocupfa umwaka narama sevre naramaze umwaka urenga ntaradu ntasubiye kuduga mugabo aho umakose namaze womenga nomeze muri formation kuko naciye ninjira mu bintu byo gusenga baranyigisha gusenga banyigisha gukorera Imana baranyigisha nanica ndumva rero yuko nshoboye kwisengera ubu ndaduga neze ndaduga ngasenga nta ngorane n'imwe nta ntumva menya neza yuko iyo nshitse muhira ndasenga byagutosha kandi n'ukuri nta ngorane n'imwe byabibazo nahora byimishikira ndi muhira byabigwara ikibuna amahoro ndaduga tukamarana igihe n'abavyeyi n'ababanyi n'abagenzi n'inshuti tukamarana igihe nta ngorane mfise nkongera nkagaruka mu sanswe ndi mwino ndi umunyeshure yego ubu n'amahoro nta ngorane n'imwe n'ukuri naramenye gusenga Imana yarangiriye neza cyane
Imana ishimwe cyane murumva urugendo rukomeye cyane umuntu amaze umunsi n'inusu hafi iminsi ibiri yavuyemo impwemu yageze igihe bamwoza byarangiye ubuzima bwaheze murumva ko kitari ikintu coroshe ariho kubera Imana rero nagomba ngo imbere ko turangiza kino kiganiro canke iyi ntahe agira akajambo kamwe abwiye abantu baba bari mu bibazo basa n'abantu ubuzima bwaheze bari mu bitaro bumva bagiye gupfa indwara zabo zarananiranye zibura umuti byaranse hirya no hino n'akahe kajambo babwira k'ivyiringiro canke ko kubaremesha ko kubasubizamo intege bumve yuko Imana naho bigezeyo kibasha kubagirira neza
nukuri jewe numva noremesha cyane numva notera intege cyane abantu bari mu bibazo abantu bari mu bibazo uko biri kose nawe uhaye urumviriza iyo ntahe yanje urumva yuko ivyi icizere cari camaze kurangira wa muririmbyi avuga ati ni nyuma ya zero Imana irakora Imana nta hantu na hamwe Imana itokura umuntu je ntumva ko yankuye mu rupfu abavyeyi abavukanye iki ibyizero byari byamaze kubashirana yuko ntazosubira kuboneka jero numva notera intege cyane abantu bari mu bibazo abantu bafise ingorane wowe urahantu ubona yuko byamaze kurangira izera imana ufukame ku mavi usenge uhamagara imana wegera abakozi b'imana bagufashe bagusengere bagufashe muri ibyo bintu urimo nta hantu na hamwe imana itokura umuntu ngo imugeze ahandi
Imana iragire neza mureme yambo y'Imana yavuga ngo kuko akiri ibyizigiro by'igiti camaze gutemwa naho cyo bacaraboze imizi yacu ikabora niwe cumvise amazi kyasubira kikanaga iyo resanga muri iyo bugice cy'indwi ku murongo wa 14 gira ibyizigiro ari mu bibazo uri mu ngorane Imana ishobora kongera kuguha kubaho Icano ya chitwa Baho TV online. Ongerubeho wewe usano wapfuye, wewe buzima bwawe bwarangiye, wewe bandikiye imiti ya buri gihe buri munsi kugeza gufa kwawe, Imana ibasha kukuzura ikakongera kukubeshaho ugashimira Imana. Iri jambo rikuzana n'ibyiringiro kandi rikuzure Imana ikugirire neza. Tugiye kurangiza dusenga Imana muri make, dusabe Charlotte nyina senga Imana, asengera umuntu wese yumva kananiwe ko yihebye. Imana imugirire neza kandi kindi ndabizi neza ko kuva Imana imuhamagaye Imana nayo yashimishanye impano yo gusengera abandi kugira ngo abandi baboshwe abandi barushe nabo baruhuke kubwiwe Imana iragirire neza katumwe kaza senge hanyuma dusoze ikiganiro cyacu canke na yacu Imana ibahezagire cyane
turagwereje icubahiro mana y'ubwiza turagushimiye uwiteka Imana uhambagira neza ndagushize hejuru uwera wa Isirayeli wowe mana wakoze ibikomeye mana wakoze ibihambaye mana wewe atakintu na kimwe kikunanira nta nikigutera ubwoba ndagushize hejuru mushobora byose mana wowe wakoze iki gitangaza ukanzura mana nari napfuye ukanyongera iminsi yo kubaho data mushobora byose ubundi imyaka yanje yari yamaze kuja kwihe rezo ariko mana uravuga uti hari kindi kintu nkikubikiye hari kindi kintu hari ntahe ngomba kwizokiza imitima mana urakora igitangaza ungarukana mu mwuka w'abazima uhabwe icubahiro none rero data mushobora byose uko wankoreye igitangaza uko wankoreye ibikomeye niko mana nsenge y'abandi bantu barushe niko nsengeye mana abandi bageze ahantu babona ku buzima bwabo bwarangiye niko nsengeye mwa Imana y'amahoro babandi babona yuko nta kigikunda mana ubatwenze nkuko wantwengeje ubatwenze watwengeje umuryango wanje ubatwenze data mushobora byose nkuko wabikoze mu muryango wanje asiga witeka Imana uhambagira neza ushikare kutugirira neza uduha imbaraga n'inkomezi zuko kubaha no kugororokera no kugukorera mana mukuri no mu mpwemu hanyuma twizere mana ibyo ugiye gukora icubaho n'amashimwe reka bishikare kubi byawe mu izina ryawe gera mwami Yesu Kristo
Amen. Turangije turashimira mwe mwabanye natwe ikindi ko basaba mwibuke gusonda kuri sabone abatarabikora kugira ngo buri gihe ko dushize ko video nshasha muyibone ko bizaba gutumwa bwiza mubone ko tugikwashira kina zitandukanye gutumwa bwiza ko z'Imana batandukanye ahuri hari cyari ivyizigiro ku Imana ibasha kugukiza ikagutabarika kugira neza Imana ibahezagire abari mu mfuruka zine zisi abari muri Amerika abari muri Asia abari muri Europe abari muri Afrika abari muri Oceania mwese Imana ibagire neza Imana ibahezagire kuri mikro mwari kumwe na mwene so Olivier Dusabe Imana ibahezagire cyane